from Mississippi, Virginia. Local government woman in that Susan. And I'm a governor in the state. Nandi SME. Ndine Meka, he and I got from an Enugu state. And I'm a governor. Makame little woman in the state. Me little woman come youth. Okacha, city woman and little woman in Kade. Na, she chineke. Only America governor, but an Enugu state. Na, Ugulubondo na risike. Oga na aro. Nenwere nsogbu n'aha Jizọs. Gọvanọ mere mụ na onwe m jere obodo oyibo. Last 2 weeks, ọ gọvanọ mere ya. Ọ na-arụ anyị, anyị bụ ndị isi ụzọ. Dịzị ka ndị Enugu kpọmkwem.